umuziki wo mu kanyosha wa wasubiye inyuma kubera nahagaritse kuririmba.
Okay.
None kubera iki Sadi ari karakora? Abandi bose bako barakora. Je mugiye ntari bwatangure ntari bwahagarike gatoyi. Ntari bwagiriye pause. Kwivyo bintu bitari bwabe. Nibyo namubwiye ati Sadi uraronka amahera turaronka amahera araba na wewe ukuntu amakosa yacu. Turondere n'ikintu kizoyafuta. Hari abafakazi hari Indaya abamara. Nabo nyene bakobwa sito bakobwa abakobwa ngiye kubagurira nani yamanutse
amakotex.
Tugende basinda kurondera akantu unwa burema ndagusiga basuri kuri akantu kuko
sindo fresh
uko nakiwe
cyata none nakimwa yumye
Fabi Love Needs. Sumuririmbye
yavuze ko yabandanije
Arafro. Ntiyitse
umuziki
we warapfuye.
Peut-être bajya ntibakoresha iyo complexe ati jewe narize reka umuziki ucupfa
biba byasanzwe byarapfuye mani.
Wewe rero ni gute nkeneye kumenya kuko afana
Sabi ndashaka ko atera imbere mu kuririmba. Icya kabiri nkashaka ntiyibagire canke bakwibukire ko watemberana n'abakobwa beza.
Yego.
Canke bakwibukire ko wagira mu modoka nziza. Mugasi mbona ko bihagije.
Bro bara n'abana beza. Unayishaje hapa guys.
Hapa ni kinindo batoto bako. Ah salam. Nama ndi iwabo na Sadi kenshi.
Okay.
Tunakula bugari na marage. Hanyuma nanje mama wanje azi guteka amasamaki.
Okay.
Tunaenda fasi tunakura ma 1 million, ma 2 million. Nubona nini?
Ndabona na ya koti. Ahubwo na mavenda yuko baziyo koti nayo ku miliyoni urimo.
Ikoti. Miso se tuyamba tuwa dusu murio.
Na yu ikoti nao murio nuri munga.
Sabirona si vizi koti ni tuzamba dusu murio ni gamani. Sadbamba ija kota wafse nga ndamu uzi semona mi.
Nimiburi iburi.
Yogu tembe rani. Nimiburi ni chumi na zitana. Yigeze kumbwira yuko afite indirimbo bitwa Izina.
Okay.
Izina remix. Arambwira ko dushobora kugira collaboration. Nafari azi ni jamangu sana. Tena mheshimia sana. Naye tushaongea sana kitu cha collaboration. Aki naona ningariki kwanza mbali na collabo nshaka. Nico ituma nije Sadi na yanze. Jewe na Sadi. Urugamba twararutanguye. Ntituzi uzoruhetse.
Yes, bakunzi ba Project Z. Muri kumwe ni Buda. OG. Sorry. Reka ngashyire nga. Yes, bakunda project ko mubibona ahandi nkuko mubibona ndi location zitazwi sana mugazizwe handi ni mu Kinindo naye ko ndapita ewan ahubwo ndaramuguye kuba ari bambwiye yuko ari hari none ari nk'icururuka moto murabona uyu muninjo vipi
safi Idris
niye ko harapita baraje ahubwo se nzi ko ndakugwa ku bunyene ndake bari bambwiye yuko kwara kuya pale. Kwana kuzina yangu mwana aisha hapa pa karibu.
Ninde akuzanye nga. Ninde akuzanye.
Eba urumva niko hapa ari mfamii. Unabiski bambira jipo pataba. Yasema hapa kandi rero bani uko nimechungulia hivi kidogo nikaona moto. Kuja moto yaenda hii. Japo kutagase gamarugie.
Tingi muri sakode.
Sakode kora hii. Kugura mano zenyama. Muri za mfujwe zawe harimo abakuze bambara amakotex.
Abakobwa sito abakobwa. Ngiye kubagurira nani yamanutse.
Amakotex. Man. Mumvise ngo ufise umutima mwiza man.
Jewe.
Mwe byagenze gute dabo uje mu masto yo kwera imfuvye man.
Abantu bose bafise umutima mwiza. Ni kesto yo kuntu bawukoresha.
Biba. Rero kutarusohotse uri aka moto kawe.
Akamoto karapfuye.
Ndabise
umupetinga yaragatoye. Njya acaraga ujama cyagiraxi.
Reka negere gato babone ingene utagase man. Maze mnaona u bro. Ari munige yambiye ngo byaranse ngo muziki barayivuyemwe mugaho mujama goma tagase ndake.
Oya ninde akubwiye ko muziki twavuyemo.
Ya
umuntu akwiye gufungwa.
Numufana wa nabafana bawe ati pop g namapankarte hejuru mu kanyosha.
Eh bya vrai.
Bari bayamanitse ati pop g vp.
Ibyo narabyumvise.
Eh
narabibonye.
Na post ushora ko arakuri vp.
Eh numuti wawo uri. Salama Shiva.
Bana nabana beza ndake.
Bazima.
Mama eh.
Ewe. Ni sawa.
Bro bana nabana beza. Unaishaje hapa guys?
Hapa ni kinindo batoto bako. Ah salama.
Jiva. Uko fresh? Jeep up.
Yopu yapu.
Bimeze gute none?
Jeni sawa.
Waru ya kufata kabisi none?
Oya.
Hey.
Abajaji changa taxi.
Bisi
kubera niyo nshikana.
Niyo gushikana. Kuri sakode.
Yabari muri vire nari gufata bisi.
Oh.
Swate chafata bajaji. Change moto. Change taxi.
Change taxi. Nune jeep up. Ndakuguye ko giturumbuka.
Yego.
Na kamera. Wabyakiriye gute ga man?
Jeho.
Kwarabandi bastari usanga ari ngorano usanga bana ramangumi. Wabyakiriye gute?
Oya Jenny sawa kabisa na marame.
Na marame.
Oje ni karibu. Iye ni au revoir.
Au revoir. Mama jipo poe. Jipo.
Yego.
Abafana bawe mu kanyosha.
Eh
bagiye kugarizwa bona sad. Sivyo?
Eh.
Ndabajya tene kuki mutagi wabona jipo kwa uri umunyaka nyosha naho bamukininda.
Eh. Gen ndu munyaka nyosha.
Aturumva sad bi niwe ari hejuru. Niwe ari niwe byitwa yuko aserukira abandi. Sivyo?
Eh.
Anagombye kugira ko nk'umujyi wigisaye.
Warumutse ngo?
Afite ngo ngo niwari mbere mu banyaka nyosha. Eh niko bavuze narabafana bavuze urabona ngo Sadib nko twagiye Sadib ni wari karaboneka eh ni wari kukivi urabyumva bacabaja iwa bacabaje iwabo ko nabonye pancarte yiwawe yizina giwawe
yego
none kuki mutwara pancarte ya PUBG kwa mama wa Sadib bashaka ngo bariko baramuwinda munyuma ndamurondera kwanze cyo genera kurondeye nawe umbwira ati jewe vraiment ntacyo mfise no vuga uwo bagiye kugira ko imyiyerekano taragira icyavutse
bo je na narabibonye ndabibonye ndabona yuko hariyo ikintu gihadze sibagize pancarte ukabonamwo izina rya
jipop
rya PUBG ça veut dire ko ariyo ikintu
babuze ya okay bagwabwa ati okay eh bagwa ati
byaranjohe byaranjohe kandi ikintu kimwe gusa nashaka kumenya none kubera iki Sadib ari karakora
eh
abandi bose bako barakora je mugiye ntari bwatangure ntari bwahagarike gatoyi ntari bwagiriye pause
ko
ivyo bintu bitari bwabe
byari bwabeho nyene
none sabe ndiri ko hariyo ikintu kibutse
kuko none bashye bagenda wewe usanzwe urera abana sivyo usanzwe uri umuvyeyi usanzwe ufise irerero ry'impfuvyi sivyo kandi umuvyeyi bujyana umuntu ashobora kwanaliza abafisi iyo kwa nakurazi yuko abana babafise ingeso bafise nzitandukanye sivyo hari ikintu ushobora kubona igacya ki ubona impamvu ati umwana ko urugundo kandi amigenzu kuko uri umuvyeyi none ubonye abantu bagiye kugariza ibabona Sadib ntibagiye iwanyu sivyo mugabe izina ryawe ririmwo ntawe nk'umuvyeyi nk'umuntu ufise ingene ikintu ushobora kukibonuka cyanariza wowe wabihaye ya insiguro izina ryiwawe rigiye kugarizwa iwabona Sadib eh wowe wabihaye ya insiguro wewe
ni kuvuga mu bisanzwe kera ndabyibuka
eh
tugitangura kuririmba cyane ari mu mugwi umwe na Sadib
aha
Sadib nama ndi iwabona Sadib kenshi
okay
tunakula bugari na marage bugari na nyama pilao nyina wasaparazi guteka pilao nama nibereye yo kenshi hanyuma nanje mama wanje azi guteka amasamaki
okay
twajya habiri man najya kuba Sadib Sabino akaza gufungura muhira umva twamaturi kumwe.
Okay.
Mugabo umwanya munini cyane no mara ndi kubasaga.
Okay.
No twagira na repetition turenyo twa groupe. Ipare bajya abantu nimba baratu bagiye hajya. Nuko abwa ati ba bantu twakunda kubabona.
Okay.
Ngaha.
Okay.
Nimba dufite ico tubaza tukibarize ngaha.
Ah. Musanze bari bagiye kurondera wewe.
Sinova ko bari bagiye kurondera jehubwo bari bagiye kurondera ibibazo.
Okay. Ibibazo bafise mugabo urumva Sadbi wasanzwe ari ku kibi. Sadbi turamubona. Mugabo vraiment franchement no muri interview twakoranye na Sadbi yaravuze yuko wewe yoba yarigeze gukurondera mu kwandika indirimbo mugabo wewe warutsanzwe utari ku kibi uri mu yindi mirimo. Sivyo?
Yego. Yarigeze kumbwira yuko afise indirimbo bitwa izina.
Okay.
Izina remix.
Aha.
Arambira ko dushobora nashobora kugira collaboration.
Okay.
Naragiye kubona Sadbanyi umviriye dukorane collaboration.
Okay.
Mugabo na ari akanenge kamwe.
Eh akahereye.
Akanenge kamwe na naciye ntoramwo. Sadbi c'est mon frère.
Okay.
Kandi cyane. Apana uko abandi bantu bavyibaza.
Okay.
C'est mon frère. Mama wambonye ambona nkuko ndu muhungu ambona urya abonye Sat.
Yego.
Sat bina bamubonye muhira.
Babona uko baboye jipo.
Bamubona yuko babonye pop ji.
Okay.
Narafopa simengo Sat berache kuri aba papa. Mugabo rero Sat bamaze kumbwira ati so yabitanguye byatanguye abagenzi bari ku ruhande bwa Sat barakeneye kunuko. Ndavuga ati bon oui c'est mon frère. Il faut qu'on chayo baganire.
Okay.
Ikintu nashimye ni kimwe Idris. Just at bisisha ko dukora na collaboration rimwe abandi bantu benshi.
Okay.
Oh yeah.
Kinyako bagufunika.
Oh yeah. Eh, chauffeur general wa rapper.
Okay.
What up?
Hey.
Ofete nache mvuga.
Nuno batinyihe ga J-pop wa abandi barapper wa challenge.
Oh yeah. Sinasa abandi barapper gusa nabona ko Sadi. Ndamufitiye projet ndende.
Okay.
Projet ndende namufitiye cyo kugenda Genocide bi nabandi bantu ngo tuje gukorana.
Oh
yeah. Projet fise nuko jewe na Satpi. Urugamba twararutanguye. Ntituzuzo ruhetse. Ashobora kuba ariwe cyangwa jewe. Sinashimye collaboration irimo abandi bantu benshi. Mugabo yambwira ati pop ndafite indirimbo yiwanje nshaka ushiriremwo akarap. Nari kubigira n'umutima mwiza. Ikintu ntashimye kuri rya collaboration nuko yampamagaye mu ndirimbo irimo abandi bantu. Après tout ça moi ça fait combien des années, ça fait un peu des jours, un peu des années que moi je chante pas.
Mumbenye nari kukikubaza uheruwa muri studio ryari.
Muri studio
kuririmba avuga ati nawe.
Ah kuririmba.
Indirimbo yiwawe uvuga uti ndi anga ukora muziki.
Nandi kuririmba na mandi ko ndarimba. Urabona no ngaha.
Umvuze kuri muri studio gusohora indirimbo nk'umunyamuziki nyine gutanga ikintu gishaje.
2017.
2017.
Hacimya gitatu. Mugase kuvuga ko ntaririmba. Kuririmba si muri studio gusa wa muhungu.
Nageze gukora muri karaoke.
Nyari karaoke nangiye gutembera kuri arena. Bacha baransaba. Giraga freestyle. Hanyuma cha ndabagiraga freestyle nyene.
Okay.
Ni henshi amwe hamwe nyene murancha. Murancha bo. Bakambira ati pop turagusavye tugira kandi. Kandi ngacha ndabaho umuti.
None iyo projo ubufise na Sad Bini ya he mu bisanzwe kuko abafana bawe bobo bavuze ati turakumbuye ya rap ya pop G.
Shaje projet mfitane na Sad B. Indende.
Basi
abafiki projet ndamufitiye kwanza nimwe. Turafise imiryango. Mugabo nta dufise imiryango twakuze twifuza.
Okay.
Twakuze nk'imfuza. Sabi ndashaka ko atera imbere mu kuririmba. Ça c'est un. Icya kabiri nkashaka ntiyibagire. Sadbi ntiwibagire. Ntiwibagire twavuye kure mani. Twavuye kure ubu nawe turonka amafaranga. Tunaenda fasi tunakura ma 1 million, ma 2 million. Ndabona nini?
Ndabona na ya koti. Ahubwo na mavinda yikubaza iyo koti nayo ku miliyoni urimo.
Eh ikoti. Misho se tu ambe tu adusu murio.
Eh na yu ikoti na murio nuri munga. Mazewa ya jipo pamba ya kwati.
Asha se kucho kwa sadbi. Sadbi kucho kwa sadbi. Sadbi wana si vizi koti ni tu zamba adusu murio ni gamani.
Eh.
Muka wafuze make saati.
Eh.
Oya. Tu adusu murio ni nga zinga yetu.
Eh afuza sini mivuri hivuri. Ma ufeti make ya nyuma badi munga baru murio.
Muka wafuza. Yarababeshe sadbe yambaye ijya kote ntabafise umuriyoni
bavisa ngawe
sadbe yambaye ijya kote bavise nka ndamutse mona
nimiburi iburi
nimiburi iburi yo gutemberana nk'imiliyoni 15
ntumbwiye
yego stoje
wowe nawe yo wambaye iyi habari mwanga nimiburi iburi
nabwo ko imana na nacumi
None gute rero za tipo wayambara abari 15 bakabatara 10.
Je kubera amafaranga yanje Idris.
Eh.
Amafaranga yanje.
Arira mu mfuvye.
Si kuvuga uko?
Eh.
Kandi ntagendera mu mufuko vraiment.
Eh.
Oya.
Agendera muki.
Amahera ntagira mu mufuko. Kandi amahera hari, amahera hari ntavuka.
Ndamugaba umuntu akora avye marabona yuko ari yose G-pop.
Ngaha.
Eh. Ego mashaka kumuraba ukaraba ni dread urazi ko premier magutunga dread nkizi zisaye bitahe kuzogesha nibiki ego umuntu afite inoti umuntu asa ni noti uramubona
Idrissa General humuye
yarahumuye
kanje mafranga ndafise premier
okay
mafranga ndafise
none
kugira menshi ayo mfise ndasangira ndafisa tuyasangira
okay.
Nsangira amafaranga nje nabana bo mubarabana
okay
abana b'imfuvu
okay.
Ndafisa kigo
kije kya rugura se dirake
ego ntunza abana b'imfuvu
okay
ndose ibihumbi 10 par example ndavuga ati reka nge mu 2000 andi wimi ndafisa ugwaruka hari a nikiuza kilo cha marage na kilo cha mchere naona batoto bana enjoy niyo bonere yanje naje nakuriye mu kigo
ego itsabye yabimbwiye muri interview twakoranye amplice cyambira yuko eske byo byarashitse nibyo byambwiye yuko wamuhanuye yuko nawe yokora maxe humanitaire mwe najya agagira foundation warabimuhanuye we yabimbwiye yuko wewe wamubwiye ati ngurumva ngo ibintu by'amalebo unafanya hivi eske iyo mpanuro wora imuhaye cyatumye imwa byavuye kuko kugira sadbaje kubwiye ati mukorane indirimbo uhabwo cumurungika muri zo story
niyo nani niyo project warojeje kumbaza ati sadbi umufitiye project iya
okay
cyaramubwiye ati sadbi ntibagire iyo twavuye
ego
manti si turi strago stone ya Madrid stone vitu gani stone ile koti ya Emilio turi strago sana iyo jambo narigeze kuri mubwira namubwiye ati sa turabona ubuzima bwose tuko turaca ko ngaha kuri inosi dusa ubuzima bugufi cyane
yego
kuri inosi dusa ubuzima bugufi cyane si uno musi turaba star bazo twibukira ku ndirimbo cyanke bakwibukire ko watemberana n'abakobwa beza
yego
cyanke bakwibukire ko wagira mu modoka nziza mugasimbona ko bihagije
okay
simbona ko bihagije nibaza yuko ikintu nyamukuru bona action nitwe namubye ati sadbi turaronka amahera araba na wewe ukuntu amakosa yacu turondere n'ikintu kizoyafuta
okay
uraraba ukuntu nawe ushobora kugerageza ukagira akantu kagafondasiyo uzuragira ikintu cyo gufasha umuntu simfuvye gusa ngo hari abafakazi hari indaya abamara nabo nyene barakeneye gufashwa rero bantu bamwe twage turaganira cyansanga umuntu ashobora kuba ari indaya umumaraye mugabo ntabikunda
abiterwa n'ubuzima
mugabo nawe ufise ikintu uwo mwunganira ukamukura muri rya vi adashaka ukamushyira mu yindi nk'uko je nafashe umwana abana nk'abatora mu barabara nkabashyiraho baba nkabigisha
okay
bagafungura sindabikora cyenyene franchement ni imana ni imana je nacho no kwishoboza Idris ni imana nabagenzi ndabisa bagenzi benshi b'abataliano benshi cyane b'abataliano turafashanya
G-pop mugabe zo story zose ko biri kose ntucu hebagwereza abafana bawo muziki
oya ivyo ono
safi guhera 2017 utari kora bahereza umuziki
sino baheba ikintu cyari cyarantwaye niko vuga ko nani nafashe nani objectif yo gufasha abana mu barabana
okay
ibintu byategezwe ko mfata umwanya nkarondera amafinansema sponsor aho baba aho bazoshikira ingene bazobaho ingene bazokwiga urabyumva ivyo no vuga ko byantwaye nk'imyaka ishika nk'imyaka ishika nk'ine ko ine itanu ko
ine itanu uri kurapambana navyo
mugabe no vuga yuko ubu akari nyuma karahinda
ndabitse none ga gipu tukiri ngaho nyene uri mu baririmvyi bize
yego
sizo
yego
uri mu baririmvyi bize bashoboye kujya ku ntebe y'ishure bariga Changi na wo kosa byaravuze yuko rimwe rimwe deux fois kuko mu bintu kenshi bikunda kugwisha abantu harabo ikintu cyitwa complexe soit complexe d'infériorité c'est complexe de supériorité kwavuga uti ko jewe nize ndumuntu runaka ibintu byo nokora ugasanga ni impano impano yawe urayihagaritse kubera peut-être n'amashuri ubufise nundi muntu ashobora kuvuga uto yaje we sinizi bikisi ushobora gukora ibi sivyo none kuri wowe cyane nawe niyo complexe yuko uvuga ati narize reka mfume basindere imfuvyi by'imiziki ndekane navyo
oya kwiga n'ubumenyi kwiga n'ubumenyi hama gukora ikindi ni impano biratandukanye gusa ikintu namaze kubona abantu bono bwa bataciye mu ishuri abantu batize barafise agakomplexe
ni nkuko nabizi usanga bagafise G-pop ati generalize nabyo kwana bose bagira complexe
turagenda abizi abatize bafise agakomplexe ni kuvuga mwicaranye n'ahantu ukavuga ikintu acapfuga ngo kubera yize arantutse na ukiangara abatajiri benga bakusoma kusoma ni kimoya n'ubumenyi hama vie sociale n'ubwenge mugabo sinzava mbyara umwana mundeke kumwigisha nkundi ya kubera kwiga burya bumenyi burafasha
yego
si uvuga ngo buguha amahera buragufasha muri
nega G-pop ngaruke kwibaza ya sad biske nawe wowe ntibyo ntiwowe muri umwe muri abo kubera bize umuziki wabo waciye upfa kore ni muri interview twakoranye na sad
oya so sad niko yavuze gute
yavuze ati kwe karavuga kuri Emery San wewe yambiye yuko wewe wamuhanuye aje mu bintu ambwiye ati pop G
mugabe apana kumubwira ngo ayebe umuziki
yambwiye ati urabona Emery San urabona abantu yari yize umuziki ucupfa ati iyo ushize amashuri imbere umuziki ucupfa
biba byasanzwe byarapfuye man
wewe rero ni gute nkeneye kumenya ko abafana bawe jewe ninjye twari kumwe nabo narabanye nabo bambwiye ati G-pop arihe
fabilove ntiyize sumuririmbyi
yavuze ko yabandanije
arafro ntiyize umuziki we warapfuye
peut-être bagiye ntibakoresha iyo complexe ati jewe narize reka mbandanye none wowe nturi muri abo bakoresha iyo complexe ati jewe narize ushobora kubandanya nkora umuziki ni abantu batiye
idirisa wanashimba ufise indirimbo nyinshi ufise ibintu byinshi muri studio
apres abafana nabonye ukora post
abafana barabigize banasanzwe ufise iyo plan
basanzwe
ufise iyo plan ndavuga ati peu importe il faut que numwuga nta uheba umwuga mugabo ujya numwuga wanje ndabizi sishobora gukorera ku muntu nkora uko je ndabyumva ndavita
none numwuga avaye kuba umwuga cyangwa ntiyo bari ni impano
none impano yigicana numwuga ufite umwuga n'impano babiri kumwe none icyo udashoboye kitari mu impano
wowe mushiki wagahe
wokigira umwuga
ni sawa Gaye urabonye mushika ngo uje hagara renganye. Ure umuziki passion yawe ari umuziki
no tu te trompe
eh passion yawe ari iki
je kintu cyaza imberega
eh
ya byose
yari
shure
yari shure mugabe shure uri mu no bona verse passion yawe mugabe passion
simvuga passion
vuze passion yawe yari iki da inyuma y'ishure passion ikintu wakunda
inyuma y'amashuri
eh nyene ko menye ikintu wakunda inyuma y'ishure
sha gufasha imfuzi kwe
umva rero mu bisanze abafana bawe rero babwire rero mukurangiza
oya sinurangiza
eh kuko urumva warambiye yuko ipaso ya umva umuziki yari nkigira kangahe ukiri
James Mr Principe that
ehe
ishure
ehe
gufasha imfuzi
ehe
no kuririmba
no kuririmba
eh akiyongera ko ni no gukunda umugore wanje
umugore uramukunda
sana
safi sa urakunda umugore
sana
byatari ndo kutambaye bya bibore mwe bambara
Davis
yee now jaman kwa sukyune kiburu yee
Davis man
ara nibaze ko nkoresha telefone bazi nkoresha kamera yee mwakibonye none ga bro manakurumva ya cyangwa urazi gamani ko nanje nigeze gwe mu muziki kubera gukunda umugore man
if you are
eh
oya umugore yo batari
ega jipuno ziko nanje nakora akaziki none
oya umugore
nayigeze guheba kubera abagore bacye bavuga tumva ukora umuziki ucukundwa n'abakobwa benshi
oya butaritahura
shanye na warawuhevye nyene kubera nyene umugore
oya
oya none ga bro okay basavye collabo basavye ko abafana banyu basavye collabo n'abanyakanyosha wowe icyo cya collabo wewe biramaze gushuka basuka cyumvira ko numva n'umuziki uri muri passion yawe
nta collabo nshaka Nchwe tu manijia sabina yansi Na kura bonsha kakubela Ego, birashobora gushika
Ok, urumva bajya okirindire Kufeti bajya bati ipe bari bavuze yuko badusubira mu myiyerekano Hamwe sa bica kintu tugikora
Oya, nafari yuko Urabona nafari yazi
Turekaye nafari yazi, turi mu kanyosha
Tuko tuja kuri icyo kintu cya collaboration Nafari yazi ni jamangu sana Tenda mheshimia sana Na hitu shaongea sana kitu cha kolaborasyo Aki naona ningariki kwanza mbari Na hitu kitu cha kolabo Niko na proje ndafisi vino jiwa anje muri muziki
Okay
Na kilezwa kwanza gu
Kurangiza
Hamifuja vino ndabi rangiji Chenangura kuyumvira
Jema kolaborasyo Urumvara moncha make wewe Bigia bagi abafana bagiye kugariza ngo turakumiye ngo amakolabo yawe na verse baguma basubiramo indirimbo ivuga banga imbaga man ndakinda ga freestyle gato aka ego si ndabizi suirimo muri banga imbaga
Idris umserandevu kuri sakode
sakode ya kadogo
si wese
banga
si koma wo
banga imbaga
si koma wo
basi muri basi muri resume muri resume mu majambo make cyane
majambo
rinde nkene kuma muri ya verse ya wayinime muri banga imbaga mu majambo make
ubu rero ndagiye mu rugamba
okay
ama imvura ya masasu igacika umuziki ngiye koga cyakiyaga gitukura gihabura kitubuza no gusamara
okay
ico kiyaga twaracoze turaririmbamo yuko dushaka kuzokurira indege indege turaririmba ati dushaka kuririra indege
okay
je nabasabe ko indege turazurira turaririmba ati umunsi umwe shaka kuzotacinga
amamiliyoni urayatacinga
n'ubu turayakora ko ofete bo
Okay.
Enjoy if when you make and dream.
Safi akajambo kamwe rero kuri bagiye bashabiki bawe bagiye kugariza.
Akajambo kamwe no babwira.
Baryohewe,
naryohewe.
Apurindira gato. Kugende kanda ko ari antenne za ugira ugende uri direct. Bashaka ama collabo. Nshaka ube franc. Ne namba ari bintu bidakunda. Nshaka yuko ejo basubira kandi kuga. Ko birakuriye bintu bitere umutekano muke. Uba ijambo basaba collabo. sadboro misivye abivuzeko yaravuze ati yaragerageze gukorondera cyo wari busy baronko muco ntibate ntihagire uwo batako impa imfane ko ubuce cyangenda kurondera Emerson naenda mubazi ingene ayo mashure yo yatumye badakorana kora bonus ad shaka ube franc ugende direct kugira unyaruke kuri sakonje
je no vuga yuko nani urya nsubiye inyuma umuziki wo mu kanyosha wa wasubiye inyuma kubera nahagaritse kuririmba
okay
nahagaritse kuririmba no bwa yuko warasubiye inyuma
okay
kuko hari abandi bakubararirimba none kubera ko wasubiye inyuma kandi hari yo sad b hari Emerson hari Fabilove makabafana bakaza kugariza
okay
ça veut dire ko wasubiye inyuma parce que je ntari ko ndaririmba
okay
ico rero babwira kujya je nahagarikije ibintu urabibona ndahagarika ibintu byo kuririmba warasubiye inyuma
okay
ico no babwira rero ngomba ngaruke hanyuma uzobumbwira turi kumwe ngaha uzobumbwira
barababazwa ngo basigaye ari abaraperi
narabyumvise ngo bacire inkonda ku ma micro ngo ibikintu bijya byose nabyumvise kandi barabyerejo barabuze ari werema batari ko barabona no babwira yuko vuba cyane ntimudende bukigwe nibaza ko enjo vuba cyane
amarira yabazo azohana
vuba cyane ndabise ku mutima kandi ndi muziko ndiko ndabakorera umuti
okay
ndiko ndabakorera umuti bane ni mutuze
batuze
eh concert zo bari ya gusa narumvise mwarasabye ngo concert ngo kwinjira ngo sengs oya ubwa mbere zo bari ya gusa irya kabira zo bari kuzana kira muntu kiro cy'umuceri ni kiro cy'ibiharage
cyo gushira impfuvyi zacu za hari ya muntu zenya
winjire uzoriha ikiro cy'umuceri cyangwa ikiro cy'ibiharage ku muryango gusa winjiye nta mafaranga nzo gusaba
okay
utarita kiro cya wali wala kiro cya maharage
itakuwa wapi kure kure banakumba kure kure kwa vyisi ya kwa makasi
naona kwa makasi ubu kwa vyisi nibaza ngize konsere ko bahato
bahato tuzo yo kwa seba tutsi
aha par contre kwa seba tutsi no nogira hanyuma bijya bintu bazozana bajya nyine baje muri konsere nzoca nsubira ndabatume ko tugende tujanye kurara imfuvyi
okay
nabijya bintu baje bazanye umuceri biharage tugende turijana imfuvyi apana zijya gusa ndeze bishobotse tugere mu yandi maruferi naca tugende mu mpimba naca tugende muri hospital kurara abagwayi tubashira ibintu
okay akajambo kamwe rero ku bandi baririmbye bagenzaho ba wewe waritahuye urazi cyo umuziki uri kurawukoresha mu kurera abandi akajambo kamwe ku bantu bafise ijya inyota baririmbyi uvuga ati ifo yuko dusiga umugani
ikintu no babwira ni kimwe no babwira yuko bategerezwa kumenya yuko ubuzima ari bugufi
yego
bakamenya kandi yuko kuri inosi duhaca
turengana okay
hama bakaca bamenya yuko apare ya sixe hari indi vie sociale utegerezwa kubamwa mu kibano
okay
nkababwira ijya mpano yo kuririmba imana yaguhaye iberemwe umugisha
abandi okay
mico no babwira ni benshi ndabizi
okay
ndamaze kubona abantu hari nabandi artiste bafata abandi bantu bakabashira mu ma groupe bakabateza imbere hariyo bantu boy nawe nyene no ikeza bantu boy no ikeza kubera yarafashe impano z'abantu barihebuye bari barabuze aboshikiriza ama ingabirano yabo irabafashe
okay
ntacha nkeza na iyi bayitwa gute ya sadi
empire
empire yo empire yo ni iyo ni gwacu mwana iyo ni gwacu na tutarimo ni gwacu twabipanze kuva kera tukiri abana nyene
okay
nayo nyene empire nkayite riteka ndayikeza kuko nayo nyene yagiye irarondera ingabirano atandukanye zishyiramwe abari babuze ukuntu bamenyekana
okay
baramenyekana
okay
izindi vraiment ntazonzi
ntazonzi izo zibiri gusa
nzi izo zibiri
raji pop kanda kure kujya kuri sakota
ego urakoze
njye ndagushimiye sana ndibaza yuko ibyo twayaze n'ibintu bizima ari uwumva yumvise kanda gushimiye sana
mugabo nanje sinogenda
eh
sinogenda uko
eh
tugende basi ndakorondera akantu unwa problema ndagusiga basi uri kuri akano kuko
sindo fresh
uko nakiwe
cyata none akimwe ayumye eje dukundira abaririmvyi yamaze gutera imbere umvize bakoze ba project ndiko bibona utikumene jeep up mumuravye ntidusa nawe bisaniye nta n'umunyamakuru n'umwe bazi hehe ishakura unaona aratagase urero arabantu
bamubiza
haikana fine hana hit nta n'uvota afise me aratagase afisi irindi banga ryiwe areka rya mahera afisi banga rikomeye afisi banga rikomeye nta hita afise mwarige usanga mani ibintu bya byavuye mu muziki
no vuka
yuko buzz
ninacho nari nakubwiye yuko irya mpano imana yaduhaye ushobora kuyikoreshamo ibindi
bintu
nimba jewe naramenyekanye ndajabuka mu bindi bihugu
kubera umuziki
sivuga ko nagiye gusa mu by'imiziki ahubwo naciye nkura yo na wa mugambi na ya ndoto nari mfite
mugabo urumva ikintu cya mbere cyahugejeje ni umuziki bisigura yuko ari abantu baronka ama opportunite kubera impano bafise ryangabire bafise ugasanga ntibazi kujije
unakutana moto anapata frank
mu muziki
kitu cha kwanza
pombe
pombe anakimbiria mwanamke mzuri anakimbiria gari akwa bon je ne vino vito
mugabo wewe urafashe itana yawe mu mwanya muto uragira projet de vie urareza imfuvyi nawe uri rede
nkacangira numugore
mwiza naje we urumunyene mane muribuka icakiro narimo naborewe byataye uyu agomba nsigira amabia ni pige
sio bia ndakupatia ta franga
kubadi so bakunda project z ndabakunda sana jema rikumeni buda kwetu rikumeni jpop